Wa amma man ja'aka yas'a fa huwa yakhsha
fa